Tambuka gikobwa haranira iryo kamba wihesha agaciro mwana wanjye indangagaciro z'umuco nyarwanda zizakubera iteme rigutembesha hirya iyo mu mahanga nugerayo ushenge nzaratire bose ibyiza by'u Rwanda dore warahagutse mwana wanjye kandi ntaheza nk'iwanyu
yegob.com
urashaka ufite ubwiza ufite ubumenyi umuco nyarwanda dukeneye ufite ubwiza ufite ubumenyi umuco nyarwanda.